Three. matshwene a le bule se yana tshwene sena iwa mmele ka makopo ga e na iwe thalane go eta bane go eta babedi a ba boe tiang sehole phase le bitse badimo ba manaka a swe le ba botse le re kwa bosetadi a boya kwa Port River hwa
Thank you.